Honey, you're a little Malagov.
Now, wait a minute, Pinky. What's a Malagov?
Oh, just a rhyme for love.
Oh.
Love, shove, glove above. What am I to do? I'm tired of these old rhymes full of, and I want to sing a song about you. Dove, shove, glove above. I've got to sing that song. So I'll just make up rhymes full of as I go along. Honey, you're a little Malagov. What's a Malagov? Just a rhyme for love. We could live together in a little alitove. What's an alitove? Just a rhyme for love. Instead of old rhymes like turtle dove or stars above, I'm trying something new just to get you to say I do. We could raise a little zagatove. What's a zagatove? Just a rhyme for love. Instead of old rhymes like turtle dove or stars up above, I'm trying something new just to get you to say I do. We could raise a little zagatove. What's a zagatove? Just a rhyme for mala alazaga, mala alazaga, mala alazaga. La di da 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 da